Malibonge igama lenkosi. Nguye lo mabishop. Ulobe nami. Njalo nje akafani nosikolo. Then it cup here, Lelo. I got fun no score, my dad.
Yes,
ma'am.
So to
start at about my bonky come on the boss. Okay, I take a bangelic at you. Malibongi gama lenkosi. Sifundile incwadi ke xa simncibisa. Uye wathandaza umadiba xa simncibisa. Wathi uThixo makahlale phezu kwentloko
yakho.
Awufukamise umoya wakho ingcwele phezu kwakhe lo mfo. Azange abe yindoda yasecaweni. Abe zotsho ngumzalwane wasecaweni. Ikhona incwadi esiyifundileyo ke mntakadlulisa. Khabavezele obawo okwenze lokho kuba bayive emfundisi wami.
Amen. Bizalisi dingala ko.
Thank you.